Hala 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 Basotho ba batle maila mathelo bana ba thisile. E sa boetse e le nako gape yo morena Jesu a gopotseng Lesotho le Basotho. Ka latlhano go isa ka latshelela mmesa molongwaga, moaposto wa Samuel Raboteng mmogo le kereke ya House of Glory Global o tla ba le motsemogolo wa Lesotho Maseru Lehakoe Recreational Center. Go tla phatlhalatsa evangedi ya pako le tshwarelo ya dibe, go tla rapelela ba kulang gore ba fole, go tla lokolola ba tlamilweng ditlamong ke Satane. Tlogo o tlo imisa ka nkgo se fepe ke selemo sa ntho e ntšha.
Who are you? Who are you?